Inshuti bagenzi mukurikira ikiganiro cy'umutekano turabaye ikaze mu bushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe mu bisata bitandukanye bibugize haratunganywa inyigisho nkarisha bwenge uko umwaka utashe eka no mu gihe cyose bikenewe ni muri iyo ntumbero igisata kijejwe imigambi muri ubwo bushikiranganje aricho Direction Générale de la Planification et des Études Stratégiques batunganije inyigisho ku barongoye abandi mu bisata bitandukanye mu bijyanye no gutegura imigambi y'igihe kirekire izo nyigisho zikaba ziriko zibera mu hoteli City Hill hano mu gisagara cha Bujumbura kuva ku igenekerezo rya mbere gushika ku igenekerezo rya 12 ruheshe uyu mwaka urongoye ico gisata kijejwe gutunganya imigambi mu bushikiranganje bw'umutekano Commissaire de Police Menedor Ntirampeba aratubwira icatumye batunganya izo nyigisho
tarikime ikwezi kwa gatandatu mu mwaka hariho inyigisho zirora kuntwaza ngabo za polisi basanzwe bategura ahanini n'abasanzwe bategura imigambi y'ubushikiranganje mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe rero izo nyigisho zizofasha rwose kuko turavye abazoziduha n'abantu babifisemo uburambe gutegura imigambi n'abantu babifisemo uburambe kandi babikunze kandi baje kwigisha bafise intumbero yo gufasha mu iterambere ry'imigambi y'ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe rero turizigiye cyane yuko izi nyigisho tuzozikuramwo akarusho kadasanzwe mu nteguro y'imigambi y'ubushikiranganje mu bisata byabwo bitandukanye ubwa mbere na mbere murazi yuko ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe busanzwe bukorera ku migambi y'imyaka ibaye mike n'ine nk'ubu dukorera ku migambi yo kuva mu 2018 gushika mu 2022 rero muri iyo migambi turiko turarangura tumaze kuraba gusuzuma ngene iri kirashirwa mu ngiro turashobora gufatira kuri iyo migambi tuzoshobora gufatira kuri iyo migambi nyene kugira ngo tuyihe akanovera karushirije habe ivyigwa vyimbitse kugira ngo iyo migambi ikomere kuruta nk'uko kumbure yari irubu hanyuma ikindi naco twizigiye gose nuko azotegurwa n'indi migambi mishasha ahanini iteza imbere nyene ubwo ico gisata kandi hariho n'indi migambi mishasha ishobora guca yigwa bivanye n'ingene ivyo vyigwa bizoba bidufashije iyo migambi nayo ikazoyifatiye ahanini ku bikorwa ubushikiranganje busanzwe burangura hariho rero n'ibindi bikorwa bishasha bijanye nk'akarorero n'iterambere rya polisi muri rusange nk'akarorero harashobora kubaho nko kugira icyo nakwita maison d'assurance ifasha abapolisi bose mu Burundi hariho n'indi migambi ikomakomeye nko gufasha abapolisi kwitegurira kuja mu karuhuko k'abageze mu zabukuru n'ibindi nk'ivyo rero ibi vyigwa biheze turizigiye tudakekeranya yuko hazoba akarusho mu nteguro y'imigambi y'ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe
ngo izo nyigisho zari zo gushimangira izo basanzwe bama baronswa buri gihe mu bijyanye no gutunganya imigambi bazironkejwe rero bazoca baja kuzishikiriza abo barongoye muri ibyo bisata bitandukanye
izo nyigisho nk'uko twari twaziteguye kuri iki gihe zikaba zitangwa n'abantu bavyigiye bafitiye ubumenyi bukomeye n'uburambe bo muri kaminuza rero turizigiye cyane yuko izi nyigisho zizoza gufasha guteza imbere integuro y'imigambi y'ubushikiranganje izo nyigisho nababwira yuko ari ubwa mbere zitanzwe ku ntwaza ngabo kuko gushika uno munsi nubwo hari hasanzwe hari inyigisho zamaziba uko umwaka utashe ku ntwaza ngabo
kugira ngo bashobore kugira integuro y'imigambi y'ubushikiranganje kandi babikora neza kandi babishobora ukabona yuko hariho isano bihakwa kugiriranira niyo migambi nizo nyigisho ariko barakurikirana ubunye ariko ubu hagiye kuba akarusho nubabwira ko hagiye kuba akarusho kuko izo nyigisho zizohagarara kuvyigwa bimwe bimwe ubushikiranganje bwo nyene uzaba bwashitse imbere bushaka gutunganya hanyuma babigire ko ivyigwa abanyene baje muri zinyigisho bazogira integuro kucigwa kimwe kimwe kugira ngo ubushikiranganje burabe ivyo bwoshira imbere abari navyo buhera ko ngushira mu ngiro rero ivyo vyigwa kubera bitahora biba twara tubikora dufatiye kuri ivyo vyigwa bijanye no kugira integuro no kugira integuro y'ubushikiranganje ariko ubu kimwe kimwe cyose kizoba cizwe neza kuburyo kuva mu ntango no gushika kirangire kizoba categuwe ukuruta niyo novuga niko karusho novuga kazoba inyuma y'izinyigisho izo nyigisho uko zimeze mu rurimi rw'igifaransa ni formation sur la conduite des études stratégiques kuvuga ivyigwa ubushikiranganje buzogendera ko no mu gutegura imigambi yabwo ku mwaka ku mwaka ndetse no migambi igitekanijwe ku myaka ine cyo twita plan stratégique rero izo nyigisho nababwiye ko zagenewe intwazangabo kugira ngo nabo nibamara kumenya neza ngene bazitegura n'ingene bashobora kuzishira mu ngiro mu bushikiranganje kugira ngo bateze imbere ibikorwa by'ubushikiranganje bazoshobore nabo kuzigisha abandi kugira ngo ubwo bushikiranganje buze bwamane intwazangabo zishoboye gutegura ivyigwa ngendegwako ubushikiranganje buzoza burashira mu migambi yabwo kugira ngo bushobore kurangura neza ibikorwa bwishinze bikorwa ubushikiranganje bwishinze nabwo musanzwe mubizi no kugwanya ico cose coza kibuza amahoro mu gihugu n'abene gihugu no kukura mu gihugu ibigwanisho no gukinga ivyaduka no gufasha mu gihe ivyaduka biteye mu gihugu n'ibindi byinshi musanzwe muzi ubushikiranganje bw'umutekano kinga no gutara mu gihe cy'ibiza n'isibe bujejwe rero abantu bagiye gukurikirana izo nyigisho nta nkeka no munsi n'uwa mbere turiko turabikurikirana turazi yuko bazogera kurangiza kwigenekerezo rya 12 ry'uku kwezi nyene bose batubwira neza yuko bategereye kandi bagiye kubishira mu ngiro kandi cyane cyane bazovyigisha n'abandi kuko murazi yuko mu bushikiranganje none si mu bushikiranganje bwonyene ni mu bikorwa bya leta byose mu bushikiranganje bwa leta hose abantu barajya gukora iyindi mirimo canke bagakukuruka ariko ni byiza yuko muri ico gihe haba hariho abandi babandanya iyo mirimo kugira ngo ntiyagire agahara ngo nta bantu bahari babishoboye rero no mu gutora abo bantu bazagukurikirana izo nyigisho twaravye abasanzwe bakurikirana imigambi y'ubushikiranganje bakurikirana mu kwitegura bakurikirana n'ingene ishigwa mu ngiro kandi musanzwe mubizi yuko muri ubwo bushikiranganje bwacu ibikorwa vyama bikoreka ku gihe kandi neza
mwe mu batanze inyigisho akaba ari n'umwigisha muri za kaminuza aratubwira ibijanye n'ivyigwa vyateguriwe izo ntwazangabo mu bijanye no gutegura imigambi
ivyigwa zoba biri mu mice ibiri umuce wa mbere kuko turiko turigisha abazokwigisha abandi tuzobanza kubaha ubumenyi n'ibikoresho n'imyimenyerezo ibatuma baba abigisha bameze neza babishoboye bashobora gutanga ubumenyi baronse kuko biratanye no kwigisha abanyeshuri bya bisanzwe ku bumenyi rero nibwo tuzobashikiriza mu mwanya wa mbere mu mwanya wa kabiri tuzobereka ingene bategura imigambi ingene bayishyira mu ngiro babe abigisha koko bashobora kwigisha ingene iyo migambi itegurwa baciye mu vyigwa binonosoye kandi bikurikije integuro ibaha ngaha mu gihugu canke nk'ahandi kuko dukora twisunga iyindi migambi y'ahandi ningene abandi babikora kugira bazokora imigambi izoja mu ngiro ukurikije amategeko ngenderwako ahubwo ico noherako no gushimira cyane bwo bushikira nganje kuko ni tukunda kubibona henshi bwitaho inyigisho no gukarisha ubwenge abakozi babo cyane cyane bakuru bajeje gutegura iyo migambi kubushikira nganje rero ubu ico twiteze no kwazobikora neza babikora mu bumenyi no mu mategeko ngenderwako tugashima yuko batuzaniye nabaza kuvyiga babikoramo kandi bavyumva kandi tubona ko bafise ishaka cyo kwiga kugira bazohereze bene wabo inyigisho z'akanovera kugira imigambi bakora bari basanzwe bakora bazokongerezeho kuyikora neza kandi ishimishije kandi irimo umwanzuro munini twatangura gushima ingene babatoye batuzaniye abantu bari basanzwe bakora muri byo byo gutunganya imigambi cya kabiri nkuko nabivuze mu ntango twe ni twatuje kwigisha kujya ko kwigisha bisanzwe muri za kaminuza canke ahandi tuba twigisha abantu bakuze kwigisha abantu bakuze rero biratanye no kwigisha umunyeshuri twebwe n'ugufasha kandi tubiraba ntankeka dusanga ari abantu bakerebutse babikozemo bavyize cyane cyane kitunezera nuko ubona ko babishyizemo ishaka ryo kumenya uravye ibibazo batubaza uravye ibyo baterera twebwe turi ngaha kugira tugume twerekana ikishoboka ikidashoboka ahanini byinshi nibyo babikora kandi nibo baduha insiguro kanatsina nibo babikora ku munsi ku munsi muri ubu bushikiranganje nuvuga ko ari rya mbere bwa se rya mbere kuko twaronse umwanya mu 2010 cyo kwigisha intwazangabo mu gipolisi b'abakenyezi twaronse umwanya wo kubigisha ibya leadership twarabigishije ibintu bya jara twarabigishije ibintu bya discipline turabona yuko byagize akamaro iyo duhuye nabo twigishije baratubara ati birya bintu mwatubariye byaradufashije si rya mbere rero tubyigisha twaratubyigisha muri kaminuza n'iyindi migwi y'amashyirahamwe mugabo kenshi twabishyira mu ntumbero yo gutunganya amashyirahamwe n'umunsi rero tubishyize mu ntumbero yo gutora ibibazo by'umutekano murumva ko ari umugwi wisangije akazi bizofasha rero nk'uko bari basanzwe bafise integuro y'ibyo bakora ubu rero bagiye kubishyira babitumbereza mu ngorane z'ingorane z'umutekano hanyuma gutyo bazotegura imigambi ijyanye n'ibyo bize mu buryo bushasha atari bushasha mugabo butondetse kushasha kugira umwanzuro we munini yagusunze ko byahora
abaronkejwe izo nyigisho nabo baratubwira ibyo bahigiye ico bigiye kubafasha mu kazi kabo ka minsi yose
ubushikiranganje bwabutunganyije ibyigwa muri ino minsi byerekeye kugira ibyigwa byimbitse niko novuga mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganje kugira ngo nitwamara kugira ibyo byigwa ubushikiranganje bubonegweho buronke novuga ikintu bukorera ko cyakozwe n'umuhinga abifitiye ububasha n'ubumenyi nka jewe nk'umukozi asanzwe akora muri icyo gisata kijeje kugira ibyigwa n'ubutunganya imigambi y'ubushikiranganje bwiye kumfasha cyane kuko ndungutse ubumenyi bushasha bizotuma nongera ko mu byo nahora nkora ubunyi ngiye gukora mfise ubumenyi mfise ingufu n'umwete kuko ibyo byigwa byanyunguye ubwenge niko nubona nari mfise byanyongerereje ingoga bizotuma rero nshobora kugira umwimbu mu byo nahora nkora nzokora norohewe gutyo n'ubushikiranganje muri rusange bugire icyo bwungutse kubera umukozi wako nawe nyine yungutse ubumenyi ni ukuri izo nyigisho n'inyigisho z'ingirakamaro ndabye icyo nungutse ibyo nahora nkora n'ibyo mbona ngiye gukora bisigura ko muri rusange nta muntu ashobora gukora ikintu atateguye iyo ugikoze utagiteguye ugikora nabi ugasanga kumbure numwimbu ntubonetse ko wabushaka hajewe nk'intwaza ngabo nabonye ko bikenewe kuko intwaza ngabo muri rusangi igizwe gukora gutegura imigambi ya kazoza je rero ndabona ko ndese jewe n'abandi ba b'intwaza ngabo igihwa nk'ibyo bafasha mu babironse kuko ndabironse je nyine cyangwa turi bake ubushira nganji ndi bunini abantu barindiriye kubatunganyirizwa neza cyane ni benshi bisaba yuko muri rusangi nk'intwaza ngabo zose zishoboye kuronka ubumenyi nk'ubu byofasha kugira ngo ubushira nganji bushobore kwishyura neza ibyo bene igihugu baburindiriye ko gutyo ukabashimisha
nyigisho turiko turakurikira ariko turakurikira inyigisho zijyanye n'ibyo byigwa nyine byo gutegura imigambi y'igihe kirekire kugira dutegure ibikorwa bizokorwa mu gipolisi cy'igihugu cyacu rero twebwe turiko turabyiga kugira natwe tuzobyigisha abandi hejuru yo kubyigisha abandi no kubikoresha mu kazi ka minsi yose bizodufasha kuko twifuza hajya turiko turiga turaba intwaza ngabo zishika 11 rero icyo bizodufasha mu kazi ka minsi yose bizodufasha ubwa mbere hoho bizofasha abapolisi kugira bategure imigambi kugira bashobore kwiteza imbere cyangwa bashobore guteza imbere igihugu cyabibarutse nk'akaro rero abapolisi bashobora kwigira imigambi nk'akaro rero mu bushikiranganje cyangwa ubuyobozi burashobora kutubarira buti tegura ikigwa ubwiye iki kigwa icyo bita etude kuri iki kigo nk'akaro rero bakavuga bati abapolisi bagomba gupansa iyo nimubigishe kugira ngo amakomisari ya komino bashobore korora inka za kijyambere nk'icyo gihe rero birafasha tujya tubitubwira tuti mbega muri ivyo kugira umupolisi ashobore korora nk'inka yazoba ari bisaba iki bisaba uburyo bungana iki bisaba kuba afise ubumenyi bungana iki bisaba iki ivyo byose azobigira umwanya ungana ivyo byose rero bica bituma umuntu ashobora kugira imigambi
uwatanze inyigisho arasaba abo bazironkejwe ko bofasha kugira ngo zishikire n'abandi kugira ngo ubushikiranganji bwose buronke abakozi bayifitiye ubuhinga n'ubumenyi mu bijyanye n'ico gisata
ubushikiranganji burimo abantu benshi icyo gituma twatoye umugwi wa mbere kwigisha abazokwigisha abandi abo nabo ubutumwa si ubundi ni ukubabwira yuko nabo bagiye kwigisha abandi abazo babigishije nabo baca bigisha abandi urumva ni igikorwa kizokuma ciyongera nivyaba ngombwa ubushikiranganji usogira bati gira ubundi mugwi wa kabiri canke wa gatatu ubwa natwe ikitunezera ni uko abo tuzoba twigishije nabo bigisha abandi kugira izo nyigisho zibashikire twibaza rero yuko ari ikintu cyo gukora mu mwanya n'ihangiro bihaye mu bushikiranganji gutyo inyigisho mu mwaka umwe canke ibiri ziba zashikiriye aho vyateza gushikira kuko nta n'umwe ari simba sindabibazwa uyu munsi nitwaba turiko turigisha abo uyu munsi ni uko abo turiko turigisha ejo bazokukuruka ni ukugira bategura abandi kugira ubushikiranganji bukwame buronka indongozi zimenyere gukora ibikorwa biri mu mategeko bagiye kubikora mu mategeko kuko burya igikorwa cyose utagikora utazi ingene gikorwa ingene gitondetse mu bagiye bari basanzwe babizi ariko bagiye kongereza ko uburyo bwo kubikora uburyo bwo kubikora mu mwanya uburyo bwo kubikora mu mategeko uburyo bwo kubikora kugira ubabibariye abyumve n'ingoga atarinze guta umwanya cyangwa ngo ajuragirike ngo turebe kubaha rero uburyo butondetse bwo kubikora hanyuma mu rurimi rwumvikana mu nteguro yumvikana kugira n'ubikora agononokerwe hanyuma umwanzuro uboneke ku rubuga ibyo ni byo twifuza kandi turazi ko tuzobishikako
izo nyigisho rero ngo zizogira akamaro kanini haba ku bazikurikiranye ku bapolisi bose ku bushikiranganji bw'umutekano eka no ku bandi bene gihugu
akunguko ubushikiranganji bwoka bworonka n'uko buzoba buronse indongozi muri iki gihe zishoboye bwa kabiri nuko izo nyigisho sizabo nuko zizoshikira wa munyagihugu wa mwene gihugu mukorera kuko ubu bagiye kubishikiriza mu buryo butomoye twibaza rero yuko kigakwa ari gikorwa cy'iteka atari mfaga gusa mwanzuro uzoboneka muri kazoza katari kure dufate umunyaka ibiri akazoba rero n'ubundi mwanya w'ukuraba ko ivyo twigishije bayifashe nkankamwe ivyo twokwita nka mu gifaransa suive evaluation kugira turabaho ibintu tubigejeje ari vyo dukosora tubikosore turi kumwe abindi bashaka bifuze tubikore turi kumwe kugira tugume dutera imbere kuko ntawo kwa mahahande baravuga mu kirundi bati udategura ategura kuyoberwa no kivuga mu gifaransa nti kino planifipa planifison échec ivyo tukomba gukura mu mitwe y'abantu
biragafisa karusha akarusho urabona igipolisi cyacu gifise bisata byinshi hari bisata abo turi kumwe bafise irayakorera mu bisata bijejwe kugwanya isibe imwe bita protection civile harimo abo mu bisata bijejwe kugwanya ubukozi bw'ikibi hari habo mu bisata bijejwe by'ubuganga ubusata n'ivyinshi bw'ipolisi byacu rero umwe wese mu gisata ajejwe bizomufasha kuko atoshobora kwitegurira imigambi kwitegurira igikogwa akamenya ibice bigize ibihimba bigize igikogwa agomba gukora hanyuma akiha ihangiro hanyuma ibibazo byose byari muri ico gisata akabikura mu bibazo akabishira mu nyisho akabitorera inyisho no kuvuga mu kinyamazo bavuga bati arbre a probleme kugitegura kagishira muri arbre a objectif mwico gihe rero ibibazo bikuru bikuru cyo mu bisata by'igipolisi bizoca bitorerwa inyisho akaronko umutegetsi mu gipolisi avuze ati nimunyigire icigwa mumpereze icigwa mungire icigwa cyo bita étude kugira dushireho nk'akarorero nka microfinance nka microfinance nk'ushaho microfinance mu gipolisi n'ibikorwa n'igikorwa gihambaye cyane kizokorohereza abapolisi abapolisi ashobora gusaba kredi agasaba ingurane bimworoheye atirirwa arirukanga mu mabanki hirya no hino ugaca usanga rero icyo gikorwa kirafashije wa mupolisi kirafashije n'umuryango kirafashije abantu benshi uca usanga rero bimwe turiko turagira turiko turiga bizofasha twebwe apana twebwe twenyine mugabo n'abandi muri komunote mu gihugu cyose
gushikiranganje bwa busanzwe bwa mabwabaye ubwa mbere mu kurangura imigambi yabwo ariko ubu unye hazoba harimo akandi kanovera hazojamwo ico no kwita akanovera katari kahasanzwe rero ayo manota bazoyaronka ndetse no kuyarenza abayarenze kubera ko kanovera kazoba kagiyemo rero nta nkeka yuko ayo manota bazoronka ashobora no kuruta kure ayo bwari busanzwe buronka
aha ni naho ikiganiro cy'umutekano kirangiriye naho ubutaha
igipolisi cyacu kwisunga amategeko mu kwitaha akazi kurangura neza mirimo tujejwi mu mutene ubwira bahiriza bosi.